mandibulise kuba ubishopi JW Koto
Nkosi
ekameni
Nkosi ya Jesu Kristu amen. Kusa bonga bantu Nkosi abakhoyo apha ngoku sizayithabatha inkonzo yethu sinikele kuba ubishopi amen.
Wakazulwa
amandla onke sasa Nkosi yami xa sikhupha lo mzimba endlini sizoqala le nkonzo phandle Thixo wethu uyingcwele sithi ibakhona simema wena Nkosi xa siqala le nkonzo iqalwe nguwe Thixo wethu thabathi indawo makulawula wena Nkosi njengothixo baba wethu uyingcwele makuthi Nkosi ifemeli yalapha yonke Bawo namandla onke kodwa ingabi nawusola.
Yes man.
Yazi Nkosi oba izinto zonke ziqalela kuwe. Thixo wethu ingcwele zikwaphelela kwakuwe. Bawo namandla akukho nto Nkosi yenzeka ijikela ngasemva kuwe ungayiboni. Bawo namandla onke bemeleza le family. Bemeleza Nkosi ibandla. Thixo wethu ingcwele ukuze uyamkele le meko. Baba wethu othandekayo nanku Nkosi uba ubhishophu emile phambi kwathi Nkosi ezawuqala le nkonzo kodwa Nkosi umjobe umthambise Thixo wethu ingcwele ukuze kuqhube wena baba namandla onke mambathise ngomoya wakho ingcwele baba namandla onke ukuze yonke into Thixo wethu ezawuthi qhutywa pha kodwa ube khona Baba namandla onke siyakucela Nkosi ekuseni nje. Baba wethu othandekayo wangake Nkosi, ungamfikelela lo mthanda uthamsa qalise ngo Christ inkosi yethu amen
bawethu semazulwini
amen iphathwe ngo
zilwana ngesukulwana ungazalwa zindaba ungekaveli simhlaba nazo elimiweyo kususela kwaphakade kusephakadeni wena unguthixo umbuyisela umntu eluthulini uthi buyani nyana babantu ukuba ekwaka le minyaka emehlweni akho linjengemini yezolo xa idluleyo linjengomlindo wasebusuku uyabakhukhulisa balale ngengomso babuya bahlume njengotyana ngomso butyatyamba bubuye buhlume ngokuhlwa buyasikwabome ngokuba siyaphela ngumsindo wakho sikhwankqiswe bubushushu bakho ubeke ubugwenxa bethu phambi kwakho nesibufihlileyo ubeke ebukhanyiseleni kobuso bakho ngokuba yonke imihla yethu isangene ngokuphuphuma komsindo wakho siyiphelisile iminyaka yethu njengentsebezo imihla eminyaka yethu iseminyakeni engamashumi asixhenxe ukuba ithe yaba mininzi kakhulu iba iminyaka emashumi asibhozo libeke iqhaya layo likukwaphuka nokungabi into yayo ngokuba ithephe yakhawuleza saphaphazela semqa uba nawaziyo amandla omsindo wakho nokuphuphuma kwawo ngoko ufanele ukoyikwa ngako sazise kanye ukuyibala imihla yethu ukuze sizuze intliziyo elulungileyo
abo bakwazi ukuphakama baphakame sizofumana ingxelo yobomi bakhe amen amen,
amen.
Abathandathu utata ulathi September Kedama umfo wasemayirhe kwakunye nomama ululama izixabayi intombi yamasa bona abasele balandulela eli kwakunye noxoliswa iwele lakhe osele walandulela eli naye amabanga akhe aphantsi wenze esozizwe lowa primary school waza wadlulela esanda higher primary school wagqibezela ekhanya high school hleli phakathi kwekhanga xa yemeko zanamhlanje zokungaphangeli ukungabikho amathuba emisebenzi wonganyelwe ingulo eye yabundlandlathekisa ubomi bakhe ukususela kwinyanga kajulayi ku-2024 yakhawuleza wabe uyahlukana nobomi bakhe ngomhla weshumelesithathu kuseptemba walo umiyo usha ngasemva intombi yakhe iintombi zakhe ezimbini ulelethu kunye no-ayola nodade wabo nobhuti bakhe abathathu mkhululeni bantwana bakhe nani bobhuti bakhe nodade bakhe aye kuphumla kunye nabo sele bengaphesheya utata nomama wakhe kunye newele lakhe. Lala ngoxolo mamzondi, umzamo omhle uzamile.
Thank you.
isinkokheli zamabantu ezikhona ngaphakathi umama notata ngegama lenkosi sibulise ngokodwa umambhishofu makhasi okhona ngaphakathi siyabulela xa ekhona uthixo samnika imihle emide
ngayibongenkosi
ngoku ke sikhapha untombotolo ngenye imini uyesu xa kujonge emnqamlezweni
eyi
ukhwabalela uthi zintombi ndini zasejerusalem zilile nini nina nabantwana bethu mayibonge inkosi
amen
xa sikhapha lo dade ifemeli ithengo-1 masiye emangcwabeni
amen
intle ke loo nto bawuntsini ndiza kunika uqhuba izithethi then xa kubizwa izithethi zonke zizapha
ya
sawuphumela kwesinye siye kwesinye siye kwesinye siye kwesinye emveni koko sigqibezela inkonzo yalo dade mayibonge inkosi
amen
sibe happy sonke bazalwane nditravelishe 1000 km ndizongcwaba lo mntana nothi ngokuba ebalulekile okanye kuthini kuba qha wazinikela kuthini
yes
mayibonge inkosi
jesus
athi ngokumbhalisa ithobeni
yeyi
phantsi kwesandla esinamandla nawuphakanyiswe kungoko ke ndihambe 1000 km umntu osuka pha kwammelwane ke uphinde ibe nguye ofuna uwani wayibonga inkosi bona ikhona le ndawo azawuya kuyo kodwa kandifundi bavisa kabuhlungu uba untsini siyababiza bonke babe lapha ukwenzela sizifunde zonke izithethi mayirha ndithetha kamandi kumayirha ndingumtshana wasemayirhe wayibonga inkosi umtshana kubethwa ngegusha ebongozi linelishwa into kathixo kuba babesinomaphekwa bekuzawujikilanga kodwa into kathixo siyanqaba banuba sifuna i-after tears ayibongozi kodwa ke mayirha sawuphathana kakuhle bawuntsini yiza ubize ezithethi zonke.